We can't hear you.
Magana hoto take yi ko wanda ya miss wani abu.